En kesoma ber janeno mar Lolwe TV arwako ni machiegni chenro en twak rowere. Bende odiochieng' ma kawuono wan kod wendo e studio kaka ung'eyo pile pile ni nyaka ne midhusi korona donje pinywa mar Kenya. Kuondego mosehinyore sana gin services industry ama sana sana hotel. Odiochieng' ma kawuono wan kod achiel kuoma ma bende tie service industry ama hotel industry. Odhinyiswa kaka wuodhe osebet gigo motimo. Arwake ni machiegni nyalo nyisowa nyingi kaachiel kod kanyo mitiye king'iyo kamera.
Erokamano, an Dunga ni Mboya Horace, atiyo Dunga Lakeside Resort. Dunga Lakeside Resort nitiere Dunga Beach. Kapok ikalo Port Torrent matin, idonje hotel on your left. Dunga Lakeside Resort.
Itiyo kaka nga Dunga Lakeside Resort kanyo?
Dunga Lakeside Resort atiyo kaka accountant. In charge of managing the finances.
Sir, erokamano. Mana kaka winjo janeno mar Lolwe TV, wendo ma kawuono wan godo e studio, mana kaka wacho nyinge ilunge ni Mboya Horace, mabende en accountant mar Dunga Lakeside Resort, arwakini machiegni ka an jata chenro mari Pauline Oyudo. Arwakini machiegni, wendo ma kawuono wan godo e studio, Mboya Horace.
Erokamano.
Aneno kimora inya ni dua twak kod rowere wa makawuono kalure kod tiji no mitimo Dunga Lakeside Resort.
Kamano.
Chalni Dunga Lakeside Resort ni urwaki maber sana.
Dunga urwaka maber, endo tich be wadhi maber. Kuro kata nitie challenges matindo lakini tich sani wadhi maber.
Inyalo nyisowa ni ere kaka niyudori Dunga Lakeside Resort?
Dunga nayudora na apply tich to nulunga interview matimo makalo mayudo tich Dunga Lakeside. Kuro asetiyo kuom dweche adek. Kuro madwe mara ng'wen.
To wayudo ni most of the youth ama jogo motimo accounting gin gande jogo madwaro ni ama ng'eny gi dwaro ga ni oyud tich e high end kuonde ma high end. In inyalo wacho ni kane gombo ni in ineno ni ti kanye?
Inya bedo gi gombo gi plan di menye idwa notemre kamano lakini gimoro amora nigi sani. Kuro temo kwayo ni ka ng'ato timo kata account ok ochuno ni nyaka idhi tie bank, idhi KRA, idhi port. Chak gima tin moyudore no, pole pole iboidho. Iboidho mos mos. Nikech experience be eming'iyo. Koro okinyal wuok school kawuono titeri idhi ti treasury. Nyaka ibed gi experience matin matin ni. Koro industry moro amora kata tich miyudo matin no chak godo. Pole pole ibo gain experience with experience imedo idho ngas mos mos okinyal idho ngas malo kucho nyaka ichak gi piny
kora
kwa gini chak gi matin miyudo no kata ka en mana kibanda matin to yie mi ibo yud experience kuwuok e kibanda matin no.
Inyalo wacho ni sani ngi higni adi accounting experience mari?
Account sani an gi higni auchiel an gi experience e field no mar higni auchiel koro hapa ni ategno e hapa.
Inyalo nyisa ni kane pok idonjo e Dunga Lakeside Resort bende nitiere kuonde ma nisetiye chien koso kae miango godo?
Asetiye industries adek currently. Asetiye hospitality, asetiye telecommunication, to asetiye be security industry. Koro experience asebedo kode industries moduro. Dunga bire ka kuran nga motegno.
Inyalo nyisowa pogruok mantiere e hotel industry kachiel kod maybe manisetiyonegi chien go. Gin gik mage mineno ni maybe pogruok mage miseneno?
Ayudo e hotel industry yudo ka iromo gi ji ma nigi timbe kata characters. Very diverse. But industries kaka telecommunication ibo yudo ng'ato ong'e gimokele. To hotel ibo yudo ka ng'ato biro odwa nong'e mondi eka onyalo kawo ang'o service mi i-offer eno. Koro iyudo ng'ama nigi penjo mang'eny. Samoro iyudo ng'ama winjo ne tek. Ibo yudo ng'ama be chendo. Ng'ama rori arora ma en kitere koni to teri koni. Koro kin ng'ama chunye tene industry mar hotel ok dwa chuny matin. Odwa ng'ama understand the client because the customer ema the moment mo osebiro ki-offer that service is when he pays for the service. Koro dwaro ng'ama nigi chuny maduong' kata chuny mok kech piyo. Ka kiwuoyo gi customer to obo winji kata en on the wrong idok ne piny.
Yeah.
Yeah, eka services mek hotel nyalo rito. Kin malo ten malo, tibo riembo customers.
To ere ka kudil gi characters gini, kech wajiro ni samoro customer obiro, to po winjo rekodi mabet. Yudo ni ntire nempi ni moket kanyo, ose gocho ne director ama, o gocho ne mkubwa ni. Ere ka kudil gi cases gi eki?
Eh, koro, nche joma be gocho ni jatelo direct.
Yeah.
Yeah, koro ka jatelo gocho, tuwa temo wapimo ne, ni chal kama kama kama. To ngenye wakuwaga jatelo ni, kantie issue, kata jotelo wagi, kantie watch, iwe jok manie ground. Gine maging'eyo, gine mageyudo that first hand experience.
Yeah.
Ini samori yonge machiegni. Kuri ngin kanga tupimo ni gimoro, ti iyonge, to ngama nie ground, to chako ngisi. So the, we always deal with ngama nie ground.
Yeah.
Yeah, and I mean, get the real information, the first hand information. Upogore gini. Kuri ngin kanga kote maraka manu, to explain mana side wado, pate moga wadok pen, wawe customer bed on the right, kata. Samoro gini yung makosa.
Inyalo nyiswa ni inkaka accountant, inyalo nyiswa ni pesa kende emi dilgodo koso ntire bende kuonde minyalo donje.
Accountants, wadiligini ni manganyo pesa kende.
Oh.
Wanya sabu, luka teaching enye,
yeah.
Anya konyo with the customer care relations.
Yeah.
Yeah, because it's part of the course to ipu enjoy how to relate with others.
Yeah,
kuro nge procurement wanya konya. Kuro nge nye na customer care, di procurement. At least one take that basic knowledge. Kuro wanya konya nye area of department.
Yeah. Okay, seche mo kwa yudo ni mtire, seche ma igo budget. Kuro inaza an accountant, isena na ni budget ni oromo gima kama. Kuro we ater neja tenda gini. Ti yudo ni most of the time, gi reject gande proposal maru. Uwinjo ganango ama udili ganango gigik machalo kama.
Manoto is a big challenge.
Yeah.
Man is a very big challenge. Ki sell loss of budget ni, to itero. Then obedo rejected. Nyaka chunyi winji ka ojok. Iko ni koro ise ginien gimitimo maber minye ni budget ni gima pesa manti kata gikwano mindu jo mindua tiyo negi. This one is enough for them.
Yeah.
Then koro koro chako duoke nyaka chunyi to. Lakini yeah. Waten moga ikwayo kuyi kata timo ni ma ntire ma gik ma important budget ndi gik ma chuno gi gik ma inyatim badai. Koro ngenye ko tamore kamano to watemo waketo gik ma chuno ema wakuongo waketo ikuongi budget negi ma kel gi mondi eka modongi koro wanyatimo follow up. Lakini budget ko kel to bedo rejected chunywa to nyaka ol engi okiwinj maber.
Okay, inyalo nyisowa ni en pogruok mane ma nitiere e hotel industry to kod industries mamoko. Gin pogruok machalo nade ma samoro ise experience ama ise winjo ama ise neno?
Pogruok mare, hotel industry, you don't know, hotel industry challenge awayawach gi pek ma samoro wane. Koro ka pek ma nitiere to en achak di kar corona. Pek mo sana na wajin nyaka na chak bede industry ka corona ubiro. Waido ni uso odok peny kabisa. Ma samoro nyatibu katudio chenga uusa kuna. Koro ma ki ngeni ko giko ko chopo giko due to udwa nuchul bills.
Yeah.
Ya unti gi budget manya kunini utiye. Koro pesa unge modo anjo bills to ntire. Koro ma is a very big challenge with the corona.
Yeah.
Challenge machielo, you don't need licenses. Ging'eny to gin bei mamalo ma. Itemo pambana gi wala matini dhiro to county yero kelo ni make health. Mara tourism levy, kiaribe ni kodika. Koro taxes mechulo gin too much.
Yeah.
Yeah, ma koro is a very big burden to the hotel.
Yeah.
From back na jo gige licenses ki permits go gi back mane corona kuro kelo ni omiyo pesa bok donjo.
Yeah.
But ber bentire. Ber
ntire. Ber aneno kwa tiwe patu aneno kasama ya wangwadu ni wadie break matin mundu waduwa kutimbele gigombaka.
Aya.
Janenu Marlo TV aneno kasama ya wangwa watie kwa tielo mokuongo chenro en twak rowere aparo ni ng'ano ma samoro oyudowa gi ediere wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Mboya Horace wadhi uru e yueyo matin waduogo kete mana e Lolwe TV kik idhi mabor. Chenro en twak rowere wadonjo kendo e tielo mar ariyo janeno mar Lolwe TV mana kaka wadhi mbele Horace inyalo nyiswa ni gin experiences mage misegin nyaka nichak tiji mar accounting ni kuonde mopogore opogore misetiyo.
Experience maseyudo ng'eny ma kachako kwano generally experience ma an godo en kakinya handle books mopogore make account kakinya file returns, kakinya advice financial like a financial advice, anya advice ni invest gima kama kama, iwayi gima mabuk konyi kama kama, kuro en pap maduro.
Okay, kuro inyalo nyiswa ni okay manono wasewacho, gina ngo gini ma isekale, ma gin ber mage ma isekale ama miseneno nyaka nichak tiji mar accounting nikech wayudo ni hotel industry okay mane chako godo nichako gi chien kucho isewacho ni isetiyo ne industries mopogore inyalo nyiswa ni gin ber mage ma iseneno.
Ber nitie mang'eny maseneno. Mokuongo bedo e tij accounting osemiyo aromo gi ji madongo dongo. Koro from Kenya said romo gi jok ma be osetemo the financial people be madongo dongo ma nyami advice bedo gi knowledge mar account ni osemiya anya timo ohanda matindo tindo kata anya konyo rowere moko be anya advice ni tim ABCD. Personally as a develop experience in the job experience antiego maber. Then personally be as a dongruok kia kaluwore gi tije kuonde masetiye. Koro en tich ma nigi chudo maber.
Okay, wayudo kande ni hotel industry mostly ji ohere nikech maybe nitiere tips moko minyalo yudo kopogore inyalo wacho ni ma en ga adiera koso maybe ji wuoya wuoya.
Tips nitiere yani kitimo maber to ng'ato appreciate. Tips and like appreciation. Ok en gima ochuno ni andiko ni e bill ni asabi nyake mia this month. Koro kitimo maber to ng'ato ng'ano konya kata an as an accountant imiyaga tips samoro to kan in the service the service people samoro timo ni maber ineno ka konyi koro i appreciate koro tips to nitiere to luwore gi kaka i deal ki customer an gima ogolo gi chunya ok endek ne bok iket ne bunde ng'uten chula tip koro tip to nitiere kendo joma ung'eyo kaka deal gi customer maber yudo maber odak go maber.
Okay, kasi nyiso maber ma bende isekale waneno ni gimoro amora manigi ber ni nyaka bed gi rach ni gin achiedh nade mage misekalo you personally kaka Horace gin achiedh nade ama gin gik mage mineno ni samoro oseduoki piny samoro maybe nitie kaka idwa timo chunyi nyalo ole koryo inyalo nyiso achiedh nade ma bende isekale kitiyo tiji mar account ni.
Koro kan as personal challenges mantiere ni job security ten kabisa yudo contract samoro onego bedi gi achiel bang' dweche aboro inyisi ni tich orumo koro plan di ni ni kiyudo gimoro to in gi plan ya bang' higa achiel ni adwa timo ABCD ni ni dok e drawing board ya koro job security is the only challenge man godo mapek and then shifting maybe yudo tich Kisumu bang dweche ariyo adek ichak yudo tich Nairobi yoteri kata northeastern kwenye ni stability chabe ok inyal bedo go kati timo project moro Kisumu to go buy northeastern project ni has to stop misettle kucho mundo koro game challenge no en mana security mar tich yani kitiyo kuma ensure gi ni tijini abotiyo higni 50 maritime titiyo gi mor kitiyo kuma ok in gadiri gini saadi ma tich borum itiyo tin gi wasiwasi katidwa ni ti maber samori kaka ni tich makata timo maber nito ok unsecure. Mm-hmm. Koro security mar tich the only issue maduong'.
Erokamano Horace. Wayudo ni seche moko hotel industry nitiere gande, okay, kaka sani koro corona nobiro ni neno. Wayudo ni hotel industry was the most affected. Inyalo nyiso kaka corona no affect tiju e yore machalo nade?
Yeah, corona no affect the industry so much. Yudo ni wateja koro ok nyal biro kaluwore gi issues like social distancing, then time moket mar loro like buy and buy sa achiel, sa achiel sa ariyo, pan sa achiel. Koro kata ni in gi welo to chuno gi ni gi tim ng'eny gi koro kar mondo meth kata club ka to chuno ni ginyiew matin gidhigo nikech ot ok inyal metho kaka imetho club. Mar ariyo, welo mane amabor ng'eny kaka wan gi rooms to ng'eny joma ninde rooms gi gin joma wuok outside Kisumu County ng'eny gi. Koro kaka noket inter county lockdown, welo koro ne onge kabisa. Ma hotel rooms ni nono. Koro mano bochak duoko uso piny. Then gik moko kaka conference, wa hold ga conferences onge kaka unya hold gi nikech tight rules make nini go make social distancing go. Tamu tich maber.
Yeah.
Koro magi challenges mapek mane waneno.
Koro nyalo nyiso ni nyaka ne yawe economy ama nyaka ne go lockdown. Bende nitiere pogruok mora mora museneno nyaka sani?
Nyaka ne go lockdown nitiere pogruok maduong kabisa. Wayudo ka koro joma customer wa ma onge within Kisumu. No time weekend mokalo ariyo gitemo gibiro giwuotho Kisumu, ginende hotel, gichiemo. Koro biashara osechako pik kaka nogo lockdown. Then sheria gi be aneno ka at least ok gipek kaka ne korona ochako cha. Wanya hold ji mang'eny nyaka late saa adek kuchocho. Koro changes bedo kaluwore gi kaka noyaw pinyno. Changes dhi bedo maber. Kendo walemo ni jumbe ma odong' mondo dweni orumne odhi kodwa maber.
Inyalo nyisowa ni kaka ne corona affect economy? Wayudo ni most of ji ama jok matiyo gi hotel sana pesa ne onge. Inyalo nyisowa ni ne weva services ukoso services unodong mana kaka nchuketo gi chon?
Ng'eny services nodong kaka ne gintie chon. Lakini nitiere mana matin manje waketo ne ji offer. Koro kaka nje joma swim die time ma wanyaketo kata ni bia iuso beini gima kama iduoko negi mondo attract kata in gi matin tinyayudo matin miyudo. Ok moro ma beini malo pesano be onge. Ini mano ibo bedo ni onge wala mitimo. You have to be flexible. Ka demand ni malo to supply koro nyaka iduoka bei matin mondo iusi. Kati uso iloso profit matin lakini iuso. You maintain that customer. Koro mano nitie mane waweza.
Mboya Hore, sinyalo nyiso your overall view on hotel industry?
Hotel industry is a good industry.
Yeah.
But it needs a lot of big heart, chuny maduong. Okanina nini but odwaro ng'ama nigi chuny. Nikech ka chunye tin to okinyal manage. Odwa ng'ama nigi chuny, ng'ama ong'e wuoyo, ng'ama ong'e sero customer. Nikech an kelo na proposal mi wuoyo koda maber eka anyakawo gimi service mimiyamo. Koro nyaka ibed ng'ama ong'e kaka wuoyo gi customer. Ok ibed rigid, then ibed ng'ama accept mistakes. Ka customer koni kama to idhi bet to reflect most iparo ni ng'ani nokona ABCD nyiso ni atimo makosa ka koro idok irekebisha tibo survive maber.
Okay, ginang'o gini misepuonjori nyaka nidonj e hotel industry ma samoro nyalo bet ni ne ok inyal ng'eyo ka in kuonde mamoko?
Masepuonjora weche mang'eny kodok korka tax koni nitie gik mane ok atim e industries moko ka ma are now in hotel industries. Koro knowledge na mar taxation omedore kabisa. Ma wuoyo gi customer mopogore ni be apuonjora mane hotel industry ka ng'enyne. Then bedo flexibility mar tich inyatimo ma be in hotel industries there timo moko ma kisedonje tich to ineni report ni emitimo kitieko onge gimichaki timo but with hotel ibo neno ni akantie gap adhi akonyka kantie gap adhi akonyka kura se grow individually and also as a professional.
Ore sana no customer wangu adwa ni munda mida kama training camera kacha I advice jogo marowere masani obet kanini in kaka hotel ya mangano mati hotel industry as an accountant en advice mane minyalo miyo rawera no masamoro otimo accounts to pod ni dala ticho tamo yudo neno ni hotel samoro en gima jogo marowere ma nyiri mone utie en advice mane mimiyo gikinyo kamera daka matin to then watieko.
My advice to the youth motim account and akwa uni ubed joma uye chako kama ten kikibed gigombo mamalo ma okenyal kibedo gigombo noto ibo mai kata license mar practice nikech ibo dwaro mang'eny to iyudo matin koro buketi kate kuo kora kwa uni uchage matin kati chako mana gi pesa matin kata en kumatin tipo develop mos kumatin no ema ngato bo recommendi te yudo kumaduong but kiribet ni rito ni bo yudo maduong ok chak bo ichako gi matin te dongas mos mane nini manyangi so
okay. Ore sero kamano kuom kao thuolo ni ama sani mar biro twak gi rowere e TV wa mar Lolwe. Janeno mar Lolwe TV mana kaka iwinjo puonj ma kawuono ore somewa kaka ng'ano matiyo hotel industry ka bende otieko ka wa advice jogo ma rowere ma sani obet kanene ni kik ubed jogo man gi gombo ama chak gi gino matin ma in godo bang'e ibro dhi malo mos mos. Asebedo jata chenro mari koni moyudo orichiwru ma sani.